tete na kayuchi yuchi kubaye mugenya kazunza njuchi nize we mulavira mugambe wenti nta I love you to baby mulinze na mwesunze yagala kudamu kumulava mulinze na mwesunze yangambia sambi wano mulinze na mwesunze yagala kudamu kumulava mulinze na mwesunze
Kukuleva Mazuma wate ndi kubunke nkenga ntite